African Noel, soprano, louder.
Sing Noel, sing Noel, Noel, Noel. 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 Sing Noel, sing Noel. Sing Noel, sing Noel.